Esh magenge nifike late kule challenge ithini brief. Siphaza kodwa siphaza phone izwele ifyasa case. Dwele zonke sithanda umculo singamayilo singamaciko. Just because uthetha fast uthi fan banya you can rap. But okay you space is corner so vese corner noma linamkhondo simete pace. Sikala umuntu ngalunga kuvutha umboko insale ghumi page. Pin game ika bolt keep you saying ngapi kuthatha kubeke. Depends how you wanna take them rapper week with Zeliteko. Weekly shit the excel and your shit and banjo erecta. Dina job productive as fresh as summer scrotum. Abondi amba khona ndiyavulelwa. Welcome. Three months kapu ngalenye into cacisa selene stam. Must be tactical, ngabi emotional. Sikhule sazi siphaza kazi ngokufuna imali. Nithi ixhosa trap ngiguqula izinto nifuna isifani. Yeni work man. Bimbandi sithande ndirente kusitshabale mbuko. Dlala uChina magic stick xa ndibona impundu. Bekya crew ngespiriti kusho umkhuku with i-snake in mind. Ungandicingela iincinga zam uzibrutes why see through. Yeah, sonke sihlema incopo zocaca ngibanongcono ukho into enihlele enhloko mlungu rap isikhoso sigobhoti ngamehlo entuku i-product vele kasi-rap brishnyanake siphaza jan phethe umkhono wekato extended kumkandi ichithi flash ndiyadlala ama-jans incila khanithekeni i-shots am just an unknown in the box siphakula ngaphansi kobusi but andithenga ibusi maskirates is part of your game bathi nkeva nkeva ilingo ndiyayivani singxolela ngento enyekha ndiphenya phenya nditshintsha usiba ndidlala umrhubhe noyiseke ilizwe intonga xa uhluleka uyithoba emva kwendleba uyeke iflow isenye indalo uyipetsha ndithuswa senumbers ndagele rhenqe ndibulala ngecala uyikhidi yowena ungabhubha ndidlala umdongo unqikilitye uhlinzi uqeba entula makhulu amathathu ndiphila ndikusathane uqobo phutshuphutshu xa sendingena ye khange simbona.